What's up, bro?
Matsimba inawimbwa, sorry amana, mshanibadzirawo kuimba ngomara.